ya de ka 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 ne mor ya mor di mor ya la ga na mor di ya mor ga ga de ka 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 ne mor ya a di ka na mor di ya Murdy, gather that I want to be there. Murdy, I can't remember that. Murdy, Ga ga ne mudariya, hey.